Kwivideo edlulileyo ke ndiye ndakubonisa uba xa ndiboleke imali ethile masithi yi-P rands okanye P dollars kwaye ndiyiboleke okonyaka uze undibuze interest rate engu-R engathi ke ngu-10% xa sinobiza kwala R wethu, ndithetha ukuthi ngele ndithetha ukuthi u-N wethu mhlawumbi yena ube yena ubuthe ndawuthina masithi uyicompounde a trillion times okanye elona nani lakhe lalikhulu apha ebomini. Ekugqibeleni enyakeni ndizofumana u-P ophindaphindene no-E to the R dollars okanye rands. So kwenzeka ntoni xa ndikuboleke ngokweminyaka emibini le mali ikwangako? Sithi kundiboleka u-P ono-E ophindaphinde ngo-E to the power R. So ithetha ukuthini? Lena izawuba yi-principal amount yethu entsha. Sikhumbula ukuba i-principal amount ke yilaa mali uye uyinikwe ekuqaleni kaloku. Ithetha ukuthi lena izawuba yi-principal amount entsha yakho xa unophinda uyiboleke omnye unyaka. Ithetha ukuthi ke ngoku izophindaphindeka le ibe ngu-P E R the C fully brackets. Uzukhumbule kaloku uba lena izothini? Izokhompawundwa omnye unyaka. So izawuthi ngu-E to the power R. So le nto isinika u-P E eno-2 R ze lena ke ibe yi-principal yethu entsha xa sifuna kaphinde uphinde siboleke omnye unyaka, ngoba kaloku u-P E to the power 3 R ithetha ukuthi kaloku siphinde siboleke unyaka wethu esithathu. So ithetha ukutsho ke le nto endiyi bonisayo apha. Ukanti naxa siyiboleka for iminyaka ethile okanye sizayibuyisa ngeminyaka ethile izawuba ngu-P E R T, kuba kaloku lo T uchaza ixesha eli uzawuba uyiboleke ngayo iminyaka le mali uzawuba uyiboleke apha kum. So manike ndenze omnye ke imizekelo mhlawumbi uzoyibona kakuhle kwenzela uba ungazuphazamiseka uba ndizama uthini na apha, kuba kaloku sifunda kakuhle wena ngamanani. Sike sijonge ke, masithi siboleke i-1000 rand, siboleke i-1000 rand ze sithi interest rate yethu izawuba andazi mhlawumbi singathi 25%. Siyavumelana? Okay, interest rate yethu izawuba ngu-25%. Loo nto ke isinika u-0.25 njenge-rate yethu. Uze ke ndifuna uyiboleka mhlawumbi iminyaka ibe mithathu, masithi ke 3 years ngelasemzini ngolwaa hlobo. So ithetha ukuthi into ezawukwenzeka ke ngoku apha kukuba ndifumane le mali ze ndiyibhatale emva kweminyaka emithathu nge-interest rate engu-0.25. So i-P wethu okanye i-principal amount yethu, imali esinikwe ekuqaleni ngu-1000 aze aphindaphindwe ngo-E to the power 25 phindaphindwe ngo-3 wethu, kuba kaloku siyayazi iminyaka esizawubolekana ngayo le mali ingaka. So ithetha ukuthi saba no-1000 phindaphindwe ngo-E to the power 0.75. So ithetha ukuthini ke le nto? Ithetha ukuthi sayibetha apha kwi-Excel wethu uzayibona. So sino-1000 siphindaphinde ngo-E to the power 0.75 to the power 0.75. So sifumana bani? Sifumana ayibonakali kakuhle. Kumele ke ndizame uphinde mhlambi ndiyijonge ndiyibhale apha ecala kwam. Oh, nantsi ndiyibhalile namapha. Ithetha ukuthi ndizofumana i-2171 hundreds. So safumana i-2117 rand. Yiyo ke le into izayifumana emva kweminyaka emithathu. Uzoqaphela ke uba kwenzeka ntoni? Uzoqaphela uba xa sinoba ne-10% interest rate ithetha ukuthi izawuba ncinci le mali yethu, ukanti xa siya sisonyuka ngokweminyaka ithetha ukuthi izawukhula nalo eli nani silifumeneyo apha ngolaa hlobo, ngoba kaloku sisayenza ngolaa hlobo esazi ngalo. Masike senze omnye umzekelo ke sibone uba wona uzawuthatha usibeke phi na bantakwethu. Masike sijonge umzekelo mhlawumbi ozothanda uba busixaka kancinci kwenzela uba noko iingqondo zethu singade casi uba sizolala emthunzini. Mandithi ndiboleke i-R50 ngelaa kuthi, ndiboleke i-R50 uze ke ngoku ndiyikhompawunde ngo-R othile, masithi ngo-R ongu-10 years. Kwaye emva kweminyaka eyi-ten ndiyayazi ukuba ndizofumana i-$500. So iyasibuza ngombuzo uba yeyiphi ireyithi ibikhompawundwe ngayo le mali yethu. Uzoqaphela uba besidla ngojonga imali ezawuphuma ekugqibeleni, kodwa ngoku sinayo imali ephuma ekugqibeleni sifuna ireyithi. Ethetha ukuthi sino-$50 ophindaphindwa ngo-e to the power bani ngo-e. Usemazi uthi wethu uba ngu-10 ze sibe no-r, ze loo nto isinike u-500. So u-500 wethu yile mali imele ibhatalwe ke ekugqibeleni, le 50 rand yasekuqaleni, 500 yasekugqibeleni. So ithetha ukuthi ngoku sizawuba nobani, sizoba no-e to the power 10 r, ze ngapha sibe no-10 kuba sohlule ngobani, sohlule ngo-50. Uzikhumbula uba sawuthatha ke ngoku u-log ono base engu-e, so saba no-log base e. Ukanti nalapha linani nje elithile, nalapha sawuthi log base e no-10 wethu. U-log base e kwi-calculator yethu ngu-ln, okanye ubhalwe njengoba yi-natural log. Ndizakubonisa ukuba yenzeka njani loo nto, kodwa kwangoku ndifuna sibe siqwalasela lo mzekelo endisazama ukwenza kwenzela uba nawe wena ukwazi ukuzibonela kwakho. Masike sijonge ngaba ndingakwazi na uyibeka apha ku-Excel wethu nale nto isikhuphele le nto esiyifunayo, kuba kaloku ndiyafuna nani uba niyibone le nto endiyenzayo kuba i-calculator andinayo phicala kwam. Ukanti nobe ndinayo ngeni ngazuyibona. So usafumana u-2.3, thetha ukutsho ke sawufumana u-2.3. Uzukhumbule kaloku uba xa sibhale u-log base e to the 10 power, ithetha ukuthi u-e samunyusa ngephi power apho u-e azosinika u-10 r. Ithetha ukuthi lena into yona singayibhala ngokuba ngu-10 r. Uzikhumbula uba u-log e ithetha ukuthi u-e simunyusa ngo-10 r sizofumana u-e. U-e simunyusa ngo-e. So siyayazi ke ngokuba ngapha sino-2.30. Uzikhumbula uba ayingo-10 to the power r, leyo ngu-10 r. So singakwazi ke ngokufumana uba kubani u-r wethu. R wethu angangu-2.3 okanye u-23%. So emva kweminyaka elishumi ithetha ukusafumana malini, sawufumana laa mali ine-rate engu-23%. Ndiyathemba ke ukuba uyivile le nto endithethileyo, kwaye ke ndiyacebisa ukuthi uphinde uye emva umane uzibalela, kuba kaloku uzokhumbula uba izibalo uthi uzazi ube kanti uyaziprektise. Ke loo nto iza kunceda ke loo nto, okanye ungarivayise neento ezifana noolim n esiya kwi-infinity ibe ngu-1 plus 1/n ze siyonyuse ngo-n wethu. Loo nto ke ungaziprovela ngoku okanye ungazicacisela, uzibonisa kwaye uziqondisa ukuba le nto yenzeka nyani na ngofaka amanani amakhulu. Ke ungaye usiya ke ubuye neevidiyo zakho ude uyofika kwividiyo apho bendicacisela khona kaloku ngo-e wethu okanye i-natural logs zethu. I-natural number yethu engubani? Engu-e. So lena ibe lula ke ngoku xa seyingu-p e r t kuxa ufuna uzikhawulezisa zonke izinto zakho, zikhawuleze wena zidlule. Ndiza kwividiyo elandelayo.